Eluma must go.
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 Thank you. Midwaro kata mwandu Nasacho wa Ene woni mwandu
Eluma must go
Away from our lives
Eluma must go
Eluma must go
Away from our lives
Eluma must go
ahinya e piny mar Kolosai. Nikech Yesu Elumas wuondo ji ni en Yesu Kristo. Or nyaka wuoyi matin miluongo ni John Mark oyudo ka yalo injili tek ahinya nikech ji ogeno kuom Eluma moloyo kuom Yesu Kristo. To nyaka kawuono ji ogeno mana kuom ajuoke bak pinyni. Kanisi ni yae jogi ok bi konyi. Jogi bende mana dhana dhana. Kin be githo, Yesu to ok tho, osiko manyaka chieng, en kodwa kinde duto, Eluma nyaka dhi mabor e ngimani nyathiwa.